Uburyo butatu bwo kumenyereza umukozi akazi. Nk'umuntu ufite ibikorwa by'ubucuruzi bito, urushakisha buri gihe uburyo bwo kunoza ibikorwa byawe no kongera umusaruro. Niba ufite abakozi, ni kimwe mu bintu by'ingenzi bigize ubucuruzi bwawe, kandi kumenyera akazi kwabo ni ingenzi cyane kugira ngo ubucuruzi burusheho kugenda neza. Uhereye kuri ibyo ngibyo, dore uburyo butatu bwagufasha kumenyereza abakozi bawe akazi. Koresha politiki y'urugero ufunguye. Politiki y'urugero ufunguye bisobanura kuganira n'abakozi bawe ntambereka. Ganira n'abakozi bawe mu buryo butaziguye, ubabaze icyo batekereza n'ibigomba gukorwa, kandi nawe ushyire hakawe. Ibi bituma abakozi barushaho gushishikarira gukora, kandi bakabasha no kuvuga ibitekerezo byabo mu bwisanzure. Bashobora no kukungura ibitekerezo byatuma ubucuruzi bwawe burushaho kugenda neza. Ibi bizana umwuka mwiza mu kazi, bigatuma abakozi bongera umusaruro, ari nako bishimangira umubano mwiza mu kazi. Imenyereze kujya uhindura imitunganyirize y'akazi igihe bibaye ngombwa. Gutunganya akazi mu buryo bushobora guhinduka igihe ari ngombwa bigenda mu buryo bukurikizwa mu bikorwa by'ubucuruzi byinshi mu nzego zose. Ibikorwa binyuranye birimo nko gufata ikiruhuko abantu basangira ikawa cyangwa kubaha ikiruhuko kugira ngo babashe gukemura ibibazo byihutirwa cyangwa ibibazo byo mu muryango bishobora gutuma imiterere y'ubuzima bwo ku kazi bw'umukozi igenda neza n'imibereho myiza. Gutunganya akazi muri ubwo buryo bituma gusiba bya hato na hato bigabanuka, umusaruro ukiyongera ndetse n'abakozi bakarushaho kuba indahemuka. Gira abakozi bawe icyerekezo nyamukuru cy'ubucuruzi bwawe. Nk'umuntu ufite ibikorwa by'ubucuruzi bito, uhora buri gihe ushakisha uko ubwo bucuruzi bwakwaguka. Ganiriza abakozi bawe ibyerekeranye n'imigambi y'ibihe biri imbere ufitiye ubucuruzi bwawe, kandi utega amatwi wumve ibitekerezo byabo. Nutega amatwi ibitekerezo byabo, bazumva baha agaciro, ibyo bikazatuma barushaho kwitangira akazi kabo. Ibikorwa by'ubucuruzi byinshi biri kugenda byongera gukora mu Rwanda. Shaka uburyo bwo gushyira inama mu bikorwa, maze arusheho kuza umwuka mwiza mu kazi. Ibyo bizatuma abakozi bawe bumva bafite agaciro, noneho bafashe ubucuruzi bwawe gutera imbere.